Chukwu kere ya kere amụma onye ọbụla chiri aka lụhie ihe ihe ebuka obi ga-adịlele.
shout out.